Ibihe byiza kuri mwese banywanyi bacu mubana natwe mu nkuru n'ibiganiro dukisha kuri numbonesha kure mukunda muri benshi ya Iwacu TV none n'umwanya makuru ageze ko ari karagaruka ko cane rya ninonga mu gihugu cy'u Burundi amakuru tugiye kwibanda cane cane ku ngingo irabana n'umutekano kubiri ko biravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi muri ano makuru turaza kugaruka kwinyinyurana ari mu butegetsi bwa CNDD FDD kugira ngo tubahe amakuru atosoye kubirabana n'amagrenade yaraye atewe mu gisagara cha Bujumbura mu bunywero aho bamwe nyine mu bari muri ubwo bunywero bo batanguye gucikana bikaba byabaye inyuma yuko bajanywe kwa muganga ari biruruma muri ano makuru turaza kugaruka kuba bahejeje gucikana bamaze kumenyekana nubwo nabandi bose bari muri ubwo bunywero bivugwa yuko barembye cyane aho nyine bamwe mu munani bari bajyanywe mu bitaro by'abasirikare mu Kamenge bivugwa yuko nyine harimwo abahejeje gupfa muri ano makuru turaza kubabwira idonido ariko nanone tubabwire ivyo babyinyigeje y'ibiriko biravugwa cyane cyane mu mutekano nga mu gihugu cy'u Burundi ngo abategetsi b'u Burundi inyinyurana ribarimwo gukurakuranamwo nibyo byo babiriko birateza ingaruka zikomeye cyane harimwo n'ibi biriko biraba mu birabana n'umutekano abagizi ba nabi baraye bakoze ibara i Bujumbura ngo baba bariko barakorana n'imihari yitwaje ibirwanisho abo bagizi banabi bakaba bakorana n'ubundi na bamwe mu bategetsi bo muri CNDD FDD bashaka kubandanya gutobera president Evariste Ndayishimiye ngo bategetsi bo baramaze gushinga intahe yuko president Evariste Ndayishimiye atagomba kugira ikindi kiringo arongora Burundi kuko nga ayo barize arahagije bamwe nabandi bakavuga yuko president Evariste Ndayishimiye ibara ryo barigiye kugwa mu gihe yamaze kwiteranya n'ibihangange nka byose twarababwiye amakuru ajanye n'inyinyurana riri hagati ya president Evariste Ndayishimiye na prime Niyongabo nubwo president Evariste Ndayishimiye agenda agaruka aritoza utunyoni akamenamo mabisi ariko nanone ngo iryo nyinyurana ntago ryaheze twarababwiye ibijanye n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca ndetse na president Evariste Ndayishimiye inyinyurana riri hagati yabo ariko nanone amatati yabo bagabo babiri ngakaba ari hagati ya president Evariste Ndayishimiye n'umushikiranganje wa mbere ariko atewe na Angeline Ndayishimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ngo Gervais Ndirakobuca abona yuko nubwo yahawe amabanga canke ikibanza gikomeye meye ariko nanone atakisanzuriyemo birutwa nuko ari kubandanya ari umushikiranganji w'intwaro yo hagati terambere rusangi n'umutekano nkuko vyahora ico cyuka kibi rero kikaba cyarabandanije kugeza naho president Evariste Ndayishimiye yo bariko arikeka cane Gervais Ndirakobuca ko yo bariko arakorana na general Arengiyome Bunyoni kuri ubu ngubu apfungiwe mwibohero rikomeye cane kandi rinacunzwe cane bikavugwa yuko rero Gervais Ndirakobuca nawe yoba ariho ingenzi nyinshi cane za president Evariste Ndayishimiye ziraba ingendo ziwe ndetse n'ivyo avuga twarababwiye amakuru y'ingene Gervais Ndirakobuca atakibandanya kuboneka canke agaragara ariko aravuga nk'ingendo yakagombye gukora mu banyagihugu ziba zakozwe na president Evariste Ndayishimiye bigaragara yuko president Evariste Ndayishimiye yoba bariko yitanga uwo mushikiranganje wa mbere kugira ngo atagira byinshi apanga muri ano makuru rero ibihejeje kudushikira ni ibintu biteye ubwoba twarababwiye n'ubundi inyinyurana rya president Evariste Ndayishimiye n'urongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD Reveriano Ndikuriyo nawe nyine yoba ngo ahagarariye abahoze mu iragi ry'umwisi Pierre Nkurunziza aho amajambo ya Reveriano Ndikuriyo aca yerekana yaho ahagaze hagati yo kuba mu iragi ry'umwisi Pierre Nkurunziza ndetse no kubashigikiye president Evariste Ndayishimiye nibiki biri kuba mu butegetsi bwa CNDD FDD byo babihuriye he n'amagrenade ariko araterwa mu gisagara cha Bujumbura ndetse n'iturirwa y'isoko ya Ruvumera iherutse gusha igice kimwe ariko nanone bikaboneka yuko uko gusha leta nubwo itabivugiye hejuru byo byaraturutse kuri ibyo byose bamwe nyine mu bategetsi bo bariko barakorana n'iyo mirwi yitwaje ibirwanisho kugira ngo babandanye guteza imidugararo gutyo ngo abanyagihugu bahaguruke babone yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yananiwe no kubakingira ari inzara ndetse n'ibindi byangenerwa byabuze ngaha mu gihugu cy'u Burundi ko ari Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arabiteza. None Perezida Evariste Ndayishimiye ko yavugaga Generali Alain Guillaume Bunyoni ikibaye cyose kuri ubu ngubu ariko aravuga nde makuru? Reka tubigaruke ko reka tubanze dutangurira no makuru yacu kuri iyi nkuru ihuta cyane kubirabana nibyahejeje nyine kuba mu gisagara cha Bujumbura aho bamwe mu bakomeretse ejo muri cya gitero cy'amagrenade yatewe mu bunywero bo batanguye gucikana nkuko kwari kwabashikirije mu makuru yacu yo hambere mu ijoro ejo hahise nk'igihe cy'isaha zibiri n'inusu abagizi ba nabi batamenyekanye barateye amagrenade mu bunywero bubiri muri zone Kamenge hafi y'ishengero katolika bita kwa Buyengero. Abantu umunani bari bahateramiye barakomeretse bikomeye. Twatwabwira yuko amakuru adushikira nuko baciye batwarwa kwa muganga byihuta mu bitaro by'abasirikare mu Kamenge, Hôpital Militaire de Kamenge. Amakuru adushikira yemeza ko abasore batatu bakiri bato muri abo bariko bavurirwa muri ibyo bitaro bamaze kwitaba Imana igitigiri gishobora kwiyongera umwanya ku mwanya kuko mu bariko bavugwa hari abaremerewe cyane kandi barembye bikomeye cyane umwe n'abandi bavuga yuko gahugo muri abo bose bo bariko bavurirwa kuri ibyo bitaro by'abasirikare mu Kamenge bose bashobora gucikana kuko nyine iyo grenade yabashegeshe ku rugero rwo hejuru cyane. Bivugwa ko abagizi ba nabi bari baje mu modoka kuko inyuma yo gukora iryo bara baciye biruka burira imodoka ya double cabine yari ifise Imarati IT yari baroreye hafi yaho habereye ibara. Iyo modoka yaciye igenda yiruka yerekeza kuri Gardeno kuko vyemezwa n'abanyagihugu baraho habereye iryo bara. Abanyagihugu basaba ko bokingirwa umutekano wabo hagakorwa amatohoza yimbitse kugira ngo abakoze iryo bara bamenyekane bongere bahanwe bimwe by'akarorero. Kuri nombonesha kure turahojeje imiryango yabuze ababo. Imana yakire abacikanye ariko nanone abanyagihugu nabo nyine bariko baratabaza ngo nimba ubutegetsi bwa CNDD-FDD ataco bushobora gukora kugira ngo bubakingire basigaye babona yuko ubwo butegetsi ataco bubamariye usivye kubandanya gupfukama abarundi munda kuko nyine babona ko atacindi kiza babyitezeho mu gihe Burundi busanzwe buri no mu ngorane zihambaye cyane zikomeye ko ngo bijanye no ibura ry'ibitoro cikagurika ry'umuyaga nkuba amahinguriro ari kugara utagaciro kw'ifaranga ry'u Burundi bakabona yuko iyo ntwaro ya CNDD-FDD ataco igiye kubamarira ko yofuma ivaho nkuko nyine abanyagihugu bamwe bamwe badashima kuvugira hejuru babandanya babivugira ahinyegeje nyine. Tugaruke kuri bya bindi kwari kwababwiye kubirabana ntivyabaye ruvumera ndetse nivyo bavyaranonekaye muri iyo soko ndetse n'ibindi bivye byinyegeje inyuma. Mu gihe isoko ya Ruvumera muri zone Buyenzi iherutse gusha uruhande ruto hakaba uruhombo rw'ibikoresho biciye imiliyoni amajana atanu no kuvuga ko nyine ibyo bikoresho bifise agaciro k'imiliyoni amajana atanu y'amarundi. Abadandaza bakorera muri iyo soko babandanya gutabaza ko iyo soko itunganijwe nabi kuko babandanya babivuga. Babadandaza bagiriza barongoye isoko ya Ruvumera kugurisha ibibanza byose byateguriwe abatabazi nk'ari amarobine y'amazi ku buryo n'isoko ihiye imodoka zizimya umuriro zidashobora kurengana. Hejuru y'ibyo byose muri iyo soko harangwa akajagari k'abavenderi baguma batemberera ngaho byose bikaba bituma n'ibiturire bitozwa n'abarongoye iyo soko bigatuma isoko itarongorwa neza abadandaza bakorera muri iyo soko babandanya gutabaza ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura gufata ingingo zishoboka ku neza y'iyo soko n'abanyagihugu bayikoreramwo ariko nanone bijanye n'iturirwa ry'isoko ikaba iriko biravugwa cane bamwe n'abandi bakadoma urutoki kuri bamwe mu bategetsi ba CNDD FDD boba bakorana n'imirwi y'abaroberi imirwi nyine idarabana ryiza n'ubutegetsi bwa Gitega tube tuvuye kuri iyo nkuru tugaruke kuri iyi nkuru nayo iriko iravugwa cane mu Burundi irakoze Breze yaraye atashe mu Burundi avuye mu Buganda acagarikwa n'iperereza ageze ku mupaka wa Kobero uyo musore tubona yitwa Irakoze Breze mu Burundi yaramaze igihe arangurira imirimo yiwe mu gihugu cha Uganda ahirwa na Kasongera niho yafata umugambi wo gusubira mu Burundi kubera ikimuranga cari caratakaye igihe Breze yaciye mu buserukizi bw'u Burundi ikampara kurondera urupapuro atahira ko bita go home abiwe bavuga ko aho mu buserukizi bw'u Burundi Breze yabajijwe ibazo byinshi cyane ariko akibaza ko ataco bitwaye mu gihe ataco yagiriza akabatashe mu gihugu cy'amavukiro abibi bavuga ko kuwa gatandatu ku mugoroba hari kwigenekerezo rya kane z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2024 Breze Irakoze yuriye imodoka ya agence bita Frenzy kugira imushikane I Bujumbura yabaye akinjira ku mupaka w'u Burundi ikobero ejo haheze asanga abakozi biperereza baramurindiriye bafise n'ifoto yiwe wonyine baca baracakira babibonye nibo batangaje babitangarije abaryango babamenyesha ibijeje gushikira uwabo Breze Irakoze yoba fungiwe mu iperereza imuyinga abiwe ntibazi ico Breze Irakoze azira mu Buganda yari yagiyeyo gukora akazi ntabwo we ari mu Barundi bahunze kubera ibiringo canke ibibazo vya politike nkuko muvyibuka haraciye indwi sikeya uwundi murundi yari amaze imyaka aba mu Rwanda no mu Buganda yaratashe nkuko nyine aca arahagarikwa n'iperereza bifatanije n'imbonerakure amara indwi irenga atawuzi irengero ryiwe hano twagumye dusemerera gushika arekurwa twasavye yari afungiwe mu iperereza mu gihe yoba uwutwara imbonerakure imuyinga yoba uwutwara iperereza imuyinga nyine bose bari bahakanye ko atari bo bafashe uwo muntu hoba harabwe iki kugira ngo bamwe mu Barundi batashe bace bafatwa hoba hariho abarundi basigaye binubwa nico n'igihugu cabo mbere hano ho ni kuki inzego zifata abarundi batahutse sigaca zibimenyesha imiryango yabo abaryango ba Breze Irakoze barasaba ko wabo atogirirwa nabi basaba ko nimba hari ico yiketswe ko chanke yagirizwa bo kimenyesha nimba hari ahasabwa umuco bakanafasha kutanga nk'uko nyine bamwe nabandi babandanya babivuga bakavuga yuko mu gihe ubutegetsi bwa CNDD FDD budafashe ingingo zibereye ngo butunganiriza bene gihugu ndetse burabe n'ibibazo biri mu banyagihugu basubiza abana b'u Burundi batabagaye muhingo itandukanye y'igihugu bari mu buhungiro ngo basubize hamwe igihugu cy'u Burundi kizamamo indyane zikomeye cyane banywanyi bacu kana ngaya duce dusozera aragize ko yarekaragaruka ko cyane bibutsa yuko mu kandi kanya tuza kubabwira kuri ya makuru kari kwababwiye ku nkuru yacu kwashize kuri no mbonesha kure mukunda muri benshi y'iwacu TV ivuga ingene hari abasirikare b'u Burundi bahejeje gucikanira mu ntambara zabaye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange mu ndwi iheze turacyari ko turatohoza turaza kubibashikiriza mu buryo bw'idonido ibyo byiza kuri mwese nivyo ndabivurije.